ndiyakwamkela kwakhona. Masijonge umzekelo ongathi uthande ukuqina ke kule igame. Uthini ke lo mzekelo wethu? Uthi u-x uthabathe u-3 yonke loo nto uyohlulahlula ngo-x umdibanise no-4. Inkulu okanye iyalingana no-2. Ithetha ukuthini ke le nto? Siyibonile ke kuqala xa sino-0. Kodwa ke ngoku le nto ndithi ithande ukuqina ke le umzekelo wethu yile nto okokubana ngoku asinaye asithi ingaphezulu kuka-0, sithi ilinga ingaphezulu kwaye okanye iyalingana no-2. Ngoku ke zimbini ke iindlela zoyisombulula le equation kuba besenzile ke nakuqala. Indlela yokuqala sizathi sijonge ke into yokubana sisebenzise le ndlela yokuphindaphinda ngala x plus 4 macala omabini. Kodwa ke siyayazi into yokubana xa uphindaphinda ngo-x plus 4 awuvele uphindaphinde njengo-x plus 4. Funeka uqale ujonge uqaphele into yokubana u-x plus 4 umngakanani, umkhulu na kuno-0 okanye umncinane kuno-0. Kuba umahluko ukhona, xa u-x plus 4 emkhulu kuno-0 i-inequality sign ayitshintshi, ukanti xa emncinci kuno-0 i-inequality iyatshintsha. Masijonge imeko yokuqala apho u-x plus 4 amkhulu kuno-0. Kulapho ke sizoyitshintsha, sizoyiyeka ingatshintshi i-inequality sign. Le nto ke iyafana nokuthini, kuba lo sathi sithabathe u-4 macala omabini. Ithi loo nto u-x uzoba mkhulu kuno-minus 4. Ndiyathemba usayikhumbula yonke le nto besenzile kumbuzo kwivideo edlulileyo. Iseyinto ke enye kodwa ke utshintsho lukhona kancinane. U-x ke ithi le nto ungaphezulu ku-minus 4. Sijonga le meko yokuqala ke apho u-x plus 4 emkhulu kuno-0, apho sizothi siphindaphinde ngenani eli-positive. Masiyenze ke loo nto. Siyaqaphela into yobana benditshile into yobana xa u-x plus 4 emkhulu kuno-0 i-inequality sign ayitshintshi. Masizibeke ezi nto ndithetha nayo. So phindaphinda ngo-x plus 4 macala omabini. Masiyenze loo nto, x plus 4 macala omabini. Ngoku sithe u-x ungaphezulu kuno-minus 4, u-x ungaphezulu kuno-0. Ngoku inequality sign yethu ayizutshintsha, izokhamisela kweli cala ibikhamisele ngakulo, izoba nkulu okanye ilingane no-2 umphindaphinde ngo-x plus 4. U-x plus 4 uyasuka, sishiyeke nantoni ke ngoku? Sishiyeke no-x uthabathe u-3. Yonke loo nto ilingana okanye inkulu okanye iyalingana no-2 umphindaphinde ngo-x uza kunika u-2x, u-2 umphindaphinde ngo-4 uza kunika u-8. Ngoku into esifuna ukuyenza, sifuna ukusombulula for u-x. Sifuna ukwazi uba u-x umkhulu okanye ulingana nabani. Sizoba no-3 umkhulu okanye ulingana no-x udibanise u-8. Sithabathe u-x macala omabini. Ngoku into elandelayo kuba masithabathe u-8 macala omabini kuba kaloku sifuna ukusombulula for u-x. Xa sithabatha u-8 macala omabini sizawuba nantoni? Sizawuba no-minus 11 umkhulu okanye uyalingana no-x. Ithetha ukuba loo nto u-x umncinci okanye uyalingana no-minus 11. Kodwa ke uzawuthi uqaphele uba ikhona ke into ethande ungangqinelani kule into siyenza apha. Kuba kaloku xa sithi u-x umkhulu kuno-minus 4 kwaye siphinde kwathina sithi u-x umncinci kuno-minus 11, uzawuthi uyive loo nto uba ayidibani kuba kaloku sithe u-x mkhulu kuno-minus 4. Ithi ke ngoku xa siyisombulula u-x umncinci okanye uyalingana no-minus 11. Ngoku ithi loo nto asizukwazi uba siyifumane into ezothi isinike ibe nkulu okanye ilingane no-2 xa u-x sisithi mkhulu kuno-minus 4 okanye u-x umncinci okanye uyalingana no-minus 11. Ngoko ke le yokuqala imeko ayisincedisi nganto. Masiyeke sizothi sijonge imeko yesibini. Xa u-x kwimeko yesibini engaphantsi kuka-0, kuba kaloku siyayazi le meko yesibini uba u-x plus 4 ungaphantsi kuka-0. Siyayazi le meko yesibini, kulapho sisathi xa siphindaphinda i-inequality sign yethu itshintshe. Masiyijonge ke, ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha uba u-x ungaphantsi kuno-minus 4, ngeke alingane no-minus 4. Kuba kaloku uba ulingana no-minus 4 izasinika loo nto i-denominator engu-0. masiphinda phinde ngo x plus 4 macala omabini. So wano x plus 4 umphinda phinde ngo x tabathe u 3 yonke lonto yohlolohlolo ngo x plus 4. Na kwelinye icala sino 2 umphinda phinde ngo x plus 4. Ngoku ke sathi siqapheleke nanzi yona ndawo itriki kule mbuzo. Yona ndawo ifuna ukuqatshelwa. Inequality sign kuba kaloku kule game siphinda phinda ngenani elingaphansi kuka 0 kuba lokho besichilo ngasendla sathi x plus 4 ungaphansi kuka 0 inequality sign iyajinja ngoku ikhamisela ngapha ngakwelinye icala ithi lento ungaphansi okanye yalingana no 2 umphinda phinde ngo x plus 4 sishiyeke nantoni ke sishiyeke no x minus 3 yonke lento ingaphansi okanye yalingana no 2x umdibanise no 8 Ngoku ke masombulule sikhangele u-x sokwenza le nto besenzile nakuqala. Ngoku sothabatha u-x macala omabini sishiyeke no-3 ungaphantsi okanye uyalingana no-x umdibanise no-8. Ngoku xa sithabatha u-8 macala omabini sizoba no-minus 11 ungaphantsi okanye uyalingana no-x. Ngoku ithini le nto? Uba uyaqaphelisisa le nto ithetha into yokubana u-x ithi u-x ungaphantsi kuka minus 4 kwaye u-x kufuneka ebe ngaphantsi okanye alingane no minus 11 ukuze le expression yethu izoba yinyani into yokokubana eli qhekeza silinikiweyo lingaphezulu okanye liyalingana no-2. Ithini ke le nto ithi u-x uzoba ngaphezulu okanye alingane no minus 11 kwaye u-x uzoba ngaphantsi okanye akazuba ngulanti akazulingana no minus 4 uzoba ngaphantsi nje kuphela kuba kaloku siyayazi into yobana i-fraction yethu ngaphantsi izasinika u-0. Ngoku sathi siqapheleke into yokubana xa siyijonga le nto kumgcamanani siyakhumbula ke sithanda ukusebenza nangomgcamanani inumber line yethu masiyijonga uba ithini le nto ezi amanani azothi ayisebenzele le expression yethu andown sino minus 11 sibe no minus 4 nanku minus 11 u-x ungaphantsi kuno minus 4 u-x umkhulu kuno minus 11 okanye uyalingana no minus 11 sino 0. Ukhona ke umahluko xa kuthiwa into inkulu okanye iyalingana naxa kuthiwa inkulu okanye ingaphantsi. Sibona ke le kuthiwa u-x ungaphantsi kuka minus 4 ubeka nje isanqa awusi shadish awusifaki le nto iyiyo. Ukanti kuthiwa u-x ungaphezulu okanye uyalingana no minus 11 siyayibona ke into yokubana ukhona umahluko xa kuthiwa ingaphantsi noxa kuthiwa ingaphezulu okanye iyalingana. Sawabona ke la manani alapho ngaphakathi kwala manani amabini azokwenza le equation ibe yinyani. Masijonge ke uba enye imethod okanye enye indlela yokuyisombulula le equation ithini. Enye indlela yokusombulula le equation ithi u-x uthabathe u-3 umahlulahlule ngo-x umdibanise no-4 ungaphezulu okanye uyalingana no-2. Ngoku ke sathi sijonge le ndlela besithesanayo kuqala kodwa ke ngoku sijonge le ndlela ka-a umahlulahlule ngo-b uthi loo nto iyalingana no-0 kodwa ke zathi uqaphele into yokubana apha asina 0 ngapha kwe-inequality sign. Kodwa ke siya ayonto ininzi naleyo kuba kaloku siyayazi uba singayenza le ndawo ibe ngu-0 ngokwenza ntoni ngokuthabatha u-2 macala omabini masitsho siyenza loo nto. Xa sithabatha u-2 macala omabini sizobana ntoni sizoba no-x uthabathe u-3 yonke loo nto uyohlulahlulwa ngo-x umdibanise no-4 uthabathe u-2 ithela ukuthi loo nto sishiyeke no-0 inkulu okanye yalingana no-0. Ngoku ke uzawuthi uqaphele into yokubana sine-rational function sibe no-2 ngoku ke sifuna u-2 simbeke kwakohlobo lobana abe yintoni abe liqhekeza naye. Sathi siyenze njani loo nto sathi sino-minus 2 umphindaphinde ngobani ku x plus 4 ngasenhla nangasezantsi. Kuba lokho xa umphinda phinda ngasenhla nangasezantsi kuyafana noba umphinda phinde ngo 1 kuba kaloku lento iyalingana no 1. Kodwa ke masiqhubekeke nayo lento ilingana no minus 2x uthabathe u 8. Yonke lonto uyohlolahlula ngo x plus 4. Lento ilingana no minus 2. Endaweni ka minus 2 sizobeka le expression siqhuba kuyibala apha. Masiyenze lento ndithetha ngayo. Ngoku sizoba no x uthabathe u 3 umahlolahlule ngo x plus 4. Mandiyibhale lento sithetha ngayo. Ndino x minus 3 umahlolahlule ngo x plus 4 uthabathe. Uzoba nantoni? Uzodibanisa u minus 2 wethu ungubani? Ungu minus 2x uthabathe u 8. Yonke loo nto uyohlolahlule ngo x plus 4. Yonke loo nto ingaphezulu kuka 0. Ngoku uyathi uqalasele into yokubana sine common denominator. I-common denominator yethu engubani? Engu x plus 4. Xa sino x plus 4 i-common denominator siyazi uba sizodibanisa ezi zingasentla. Sizoba no minus x xa uthabatha u x ku 2x. Sibe no minus 11. Yonke loo nto ingaphezulu kuka 0. Ngoku siyayibona ayinokwazi uba ilingane no 0 le nto. Yiloo nto sithe ingaphezulu okanye iyalingana no 0. Ngoku masisebenzise laa ndlela yethu yasekuqaleni besithe siyayisebenzisa ngoku besisombulula lo mbuzo udlulileyo. Sino A umahlulahlule ngoB ungaphezulu kuka 0. Siyazi uba imeko yokuqala kuxa uA engaphezulu kuka 0 noB engaphezulu kuka 0. Eyesibini kuxa uA engaphantsi kuka 0 noB engaphantsi kuka 0 naye. Masiqale sijonge ke into yokubana i-domain yethu ithini. U-x angeke akwazi uba abe ngu-minus 4 kuba kaloku xa uhlulahlula ngo-0 loo nto leyo ayizusombululeka. Masiqhubekeke ke nombuzo wethu. Ngoku masiqale ngemeko yethu yokuqala xa u-a emkhulu kuno-0 no-b emkhulu kuno-0. U-a wethu ke kulo mbuzo sathi simthathe njengo-x minus x uthabathe u-11 umkhulu okanye uyalingana no-0. Ngoku ke siyaqaphela into yokubana xa u-x minus x uthabathe u-11 emkhulu okanye elingana no-0 izasinika ntoni loo nto. Siphinde sijonge u-x umdibanise no-4 naye kufuneka abe mkhulu kuno-0 ukwenzela into yokubana sizofumana inani elingaphezulu kuka-0. Ngoku ke masijonge imeko yesibini. Imeko yesibini yile sithi u-a ungaphantsi ko-0 no-b ungaphantsi ko-0. Ngoku ke u-a wethu ongu-minus x uthabathe u-11 ungaphantsi kuka-0 okanye uyalingana no-0. Kwaye u-x xa umdibanisa no-4 ungaphantsi naye kuka-0 kuba kaloku awuzukwazi uba u-x plus 4 alingane no-0. Funeka loo nto ihlale isengqondweni ungayilibali. Ngoku ke masisombululeke siqale ngemeko yethu yokuqala. Imeko yethu yokuqala yile ithi u-a ungaphezulu ka-0 u-b ungaphezulu ka-0. Sino minus x uthabathe u-11 ungaphezulu okanye uyalingana no-0. Ngoku ke sizathini? Sizawuba no minus x xa sidibanisa u-x macala omabini sizoshiyeka no-minus 11 ungaphezulu okanye uyalingana no-0. Ithetha ukuthi loo nto u-x ungaphantsi okanye uyalingana no-minus 11. Ukanti apha kwelinye icala xa sithabatha u-4 macala omabini sizoba no-x ungaphezulu kuno-minus 4. Uzawuthi uqapheleke ukuba nakuqala xa u-x u-a e-positive yile ingakhange isinike isisombululo kuba kaloku ithi u-x ungaphezulu kwa-minus 4 kwayona iphinde ithi u-x ungaphantsi okanye uyalingana no-minus 11. ile sizathi siyeke kuba kaloku ayizosinika into ezokwenzela into okokubana u-x minus 3 umahlulo ahlulwe ngo-x plus 3 abe mkhulu okanye alingane no-2. Ayizosinika leyo into. Masijonge ke imeko yethu yesibini. Imeko yethu yesibini ithini yona? Ithi imeko yesibini u-x minus x uthabathe 11 ungaphantsi kukabani? Kuka 0. Ukanti u-x xa umdibanisa no-4 naye ungaphantsi kukabani? Kuka 0. Masijonge ke. Xa sijonga ke le imeko yesibini sizathi senze ntoni? Sizathi siyenze ngolu hlobo besiyenzeka ngayo kwakuqala kumzekelo wethu ongasentla. Ndiyathemba usawubambile, usahamba nam kakuhle. Masiyibhale ke le nto ndithetha ngayo. Siyayibona ukuba nantsi, sino minus x uthabathe 11 ungaphantsi okanye uyalingana no-0. Xa udibanisa u-x macala omabini uzoba no-11 ungaphantsi okanye uyalingana no-x. Ngoku ungayibeka ngolu hlobo loo nto uthi u-x ungaphezulu okanye uyalingana no-minus 11. Ukanti iphinde ithi u-x ungaphantsi kuka-minus 4. Ngoku xa uyijonga ke le imeko ithini? Sino x ungaphantsi kuka-minus 4 okanye u-x ungaphezulu okanye uyalingana no-minus 11. Ukuze uyibone kakuhle ke yonke le nto masiyijonge kumgcamanani kwinumber line lethu. Siyazi uba u-x ungaphezulu okanye uyalingana no-minus 11 ukanti ungaphantsi kuka-minus 4. Ithetha ukuthi loo nto amanani ethu azokwenza le equation ilunge okanye isombululeke ngala manani aphakathi kula manani. Ungamfaki u-4 kodwa u-11 yena angakwazi naye uba ayenze le equation isombululeke namanye amanani angaphantsi kuka-0. Uyaqaphela into yokubana iyafana lo mzekelo wesibini nalo wokuqala. Enkosi.